worship you, Father. We worship you, King of Kings. We worship you, Lord of Lords. Ageko inche nawe. Ageko fana nawe. We give you glory. We give you glory. We give you praise. Cela sivale amehlo sithandaza baba egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu emazulwini uNkulunkulu emhlabeni
yes Jesus
uNkulunkulu empilweni uNkulunkulu kuzo zonke izimo akekho ofana nawe
thank you father Jesus
akekho njengawe uNkulunkulu ophakemeyo
thank you God
we give you glory we give you praise
yes Jesus
musiseke uNkulunkulu wethu Sisangena na kule nkonzo.
Yes, Lord.
Vula yambula lokho. Nkulunkulu wethu ufuna ukwambula.
Thank you, God.
Ngegama lika Jesu. Bless your word and bless your people.
Thank you, God.
Anoint our ears. Anoint our minds. Ukuze Nkulunkulu wethu sizwe lokho ufuna sikuzwe namhlanje ngegama lika Jesu Christ. Amen. Angimbingelele nonke bazalwane egameni elihle nelinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu. Kuyisibusiso esibangalisayo ukuthi siphinde sithole leli thuba ukuthi sihlephelelane izwi likaNkulunkulu kanye kanye. Sabukele bonke abafundisi inceku zenkosi ehlanganyele kanye nathi kulesi sikhathi sabukele bonke abazalwane base life abundance abu church abafundisi base life sinamukele nonke samukele futhi bonke abafundisi inceku zenkosi abajwayele abasijoinile namhlanje na ekseni samukele bonke ama friends emhlabeni wonke kukhona nje ama friends ethu abo China ama friends ethu abo USA my friends ethu ase Africa kuyisibusiso esimangalisayo ukuthi sonke sihlanganyele siyanamukela siyabingelela sithi sibusiso senkosi asibe phezukweni asivule incwadi ka John isahluko incwadi ka Mark chapter number 4 uMarko ivangeli lika Marko amen isahluko sesine sifunde kusukela ku verse number 85 ngizofunda kuleli lesilungu ngoba yile liphambi kwami kufundeka kanjena and the same day when the even was come he said unto them let us pass over into the other side and when they had sent away the multitude they took him even as he was in the ship and they were also with him other little ships and there arose a great storm of wind and the waves beat into the ship so that it was now full and he sat into his and he was in the hinder part of the ship asleep on the pillow and they awake him and say unto him master carest thou not even we perish and he arose and rebuked the wind and said into the sea peace be still and the wind ceased and there was a great calm and he said unto them why are you so fearful how is it that you have no faith and they feared exceedingly and said one to another what manner of man is this that even the wind and the sea obey him father bless the reading of your word in Jesus name amen nithanda namhlanje ukukhuluma ngokukholwa ukukholwa okwenza izinto ukukholwa okwenza izinto. Uma ngibheka izwi likaNkulunkulu endabeni yokukholwa, awukwazi ukuchaza leli gama elithi faith uma ungafundanga izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHebheru isahluko 11. Incwadi yamaHebheru isahluko 11, the whole chapter is the chapter about the heroes of faith, amaqhawe enkolo. Uma ubheka ukuthi amaqhawe enkolo sonke isikhathi kuba sengathi into enhle kuba iqhawe lenkolo. Kanti uma sikhuluma ngamaqhawe enkolo sikhuluma ngabantu abadlule ebunzimeni, baalwa, bakhali inyembezi, bashayeka, bawa, bavuka, kodwa bagcina sebefikile la khona kuthiwa bangamaqhawe enkolo. So alikho iqhawe ngaphandle kokulwa. Kusho ukuthi akukho ukucelebrate ukunqoba ngaphandle kokuthi ukushayeke ube nezingozi. Angikhulume kubazalwana ngoba ngiyazi ukuthi njengoba singena kule nkonzo nje, sikhuluma nabazalwane abangozi ingozi, abalwe beshayeka, isitha sibashaya. Kodwa engathi singabheka emuva kusathane sithi, bheka Sathane, buka sisekhona futhi sisawuthwele umphongolo, ngoba ukunqoba kusho ubhekana nesitha, ulimale kwesinye isikhathi kodwa uphumelele. Uma ngifunda izwi likaNkulunkulu ngokukholwa, ukukholwa ithi iBhayibheli, ukukholwa kuwukuqiniseka ngezinto ezethenjwayo, bese lithi kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Uma ubheka lawo mazwi kusho ukuthi ukukholwa kusebenza endaweni eziwu-2, izwe lezinto ezingabonwa, izwe lezinto ezethenjwayo. Ngamanye amagama, uma uzokholwa kufanele uphume kuleli elibonwayo, ungene kuleli izwe lezinto ezethenjwayo nezinto ezingabonwayo. Ukholwa ngamanye amagama kufika la engithi khona, ukukholwa kukukhipha izinto ezweni elingabonwa zehlele ezweni elibonwayo. Kukumletha ke ekutheni ukukholwa amandla okwehlisa izinto oyidingayo ezweni elingabonwa uziletha ezweni elibonwayo. Na uma ke kunjalo, ukukholwa amanye amandla uNkulunkulu asinikeze wona ukuze uma sizahamba kukhona izinto esingakazibone, kodwa ngamandla okholo sikwazi ukudownload. Basho njalo abalesi sikhathi, abakulesi sikhathi, ukuthi ukukholwa is the power to download the things that we need in the seen and the tangible world from the unseen world. Ngamanye amagama, ukukholwa into esidingayo usuku nosuku. Angiphinde futhi lawo mazwi, ukukholwa. Akekho umuntu ongathi sengiqedile ukukholwa. Ukukholwa kubhekene nezidingo zakho ozidinga usuku nosuku, kubhekene nokunqoba kwakho okudinga usuku nosuku, kubhekene nama-challenges, ukunqoba ama-challenges obhekene nawo usuku nosuku. Ngithole ukuthi ukukholwa kuhlukene izigaba ezintathu. UJesu uma ekhuluma, uma iBhayibheli ikhuluma ngokukholwa, kukhona ukukholwa kule ncwadi esifunde kuyo namhlanje na, laphana uJesu uma esekhuluma abafundi kuverse number 40, lithi iBhayibheli uJesu wababuza wathi, yini ningabi nakukholwa na? Yini ningabi nakho ukholwa? Ngamanye amagama, kule ncwadi sibona ukukholwa elithi iBhayibheli ukukholwa okungekho, ino faith. Bahlupheka bonke bahlupheka behamba nonqobe iodale amazulu nomhlaba bahlupheka bakhala inyembezi bayikhala behamba noJesu ngenxa yokuthi babengenabo babengenakho ukholo. The first level of faith is called a no faith. La khona uzokhala inyembezi obengafanele uyikhale. La khona ozoswela yonke into uJesu enayo ekhona enamandla okukunikeza yona. A no faith. But kukhona lokukholwa elithi iBhayibheli it's little faith. Little faith. Ukukholwa omncane. Encwadini kaMatthew chapter number 23 uzofunda lapha iBhayibheli lithi uJesu wayengade eyalapha ensimini yase Getsemane. La khona elala khona mhla sezobanjwa abulawe. Lithi iBhayibheli wayelambile that evening. Wathi uma ebheka isihlahla somkhiwane wathi kuso wafika lithi iBhayibheli wayelangazelele ukuthi athole amakhiwane. Kodwa lithi iBhayibheli wathi uma efika khona uJesu wafika kungekho amakhiwane wayeseyamemezela wathi angaphinde kudle muntu. And uyabona ukuthi ukuba bangakhuluma thina esasingakhuluma kulesi sikhathi sasingathi ekhomeni likaJesu akungabe kusahla muntu, kodwa yena wayikhulumela nje because i-faith is his nature. I-faith yizo aphila kulo, wavele wathi akungabe kusahla muntu. Lithi iBhayibheli umkhiwane wabuna ngaso leso sikhathi kusukela empandeni kuya phezulu emaqabungeni. Ukukholwa wakhuluma ukukholwa. Lithi iBhayibheli kwathi abafundi sebebona ngakusasa, sebebona imanifestation, sebebona ukuvela kwalento uJesu ayisho ngayizolo, bathi awubheke lo mkhiwane Jesu okhulume kuwo usuwubunile. Wathi uJesu, hey, uma nikholwa ningangabazi, uma ninokholwa okungange nhlamvu yesinaphi, nikholwa ningangabazi, niyokuthi kule ndaba ayiqubuleke iphonseke olwandle. Ukholwa kwesibili ukholwa okuncane okungange nhlamvu yesinaphi. Kuthiwa uma ubheka the seed of ilokhuza le nhlamvu kuthiwa yesinaphi, kuthiwa yinhlamvu ongayibona kuphela nge-microscope, awukwazi ukuyibona with natural eyes, kuyindlela encane nayo. Kodwa lithi iBhayibheli ma unokholwa okungange nhlamvu yesinaphi, into ongayibona kuphela nge-microscope. Lithi iBhayibheli ma unaleyo mhlobo yokholwa ungakhuluma nentaba, intaba isuke igubuleke iziyophonseka phakathi olwandle. UJesu wayengakhulumi nje ngey'ntaba ngoba iy'ntaba zenza umhlaba ume muhle, kodwa wayekhuluma nalezi nalama challenges nalama obstacles ami phambi kwakho othi uma uwabheka ubone ukuthi ngeke ngikwazi ukuphumelela kulama obstacles. Kodwa lithi iBhayibheli if you have a little faith as little as a mustard seed, ungasho kule ntaba ukuthi ayinqubuleke iphonse kolwandle. Kodwa ukholwa inhlobo yokholwa yesithathu sithola owesifazane waseKhanani elithi iBhayibheli wayigulelwa ingane yakhe yayisiyalela ukufa, yayisi in the point of death. Kuthiwa lo mama lo wezwa nje ukuthi uJesu ukhona, ngoba uyisibusisi ukuzwa nje ukuthi uJesu ukhona wezwa. Lithi iBhayibheli wezwa ukuthi uJesu ungasemaphandleni aseKhesariya Philip, wasuka wayabuye umKhanani, umuntu ongamazi uNkulunkulu, umuntu ongenayo inkolo, umuntu ongazi lutho ngoJesu. Kodwa wezwa ukuthi inkosi yamakhosi uJesu ufikile nakulele langakithi. Lithi iBhayibheli waya khona lo mama wafike wamemeza wathi, Jesu ndodana kaDavide ingane yami iya isigulela ukufa, ngicela uze uyisindise. Lithi iBhayibheli wayithulela nje uJesu, wayithulela nje uJesu. ngoba kukhona kwesinye isikhathi la khona uJesu akathule umbiza, akathule ufuna izinto zakho, akathule ukhuleka. Wenza njani uma uthandaza ucela kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu angasho lutho? You press on with your faith. Uyaqhubeka noma engathula. Ukuthula kwakhe akusho ukuthi impendulo akanayo. In fact, ukuthula kwakhe kusho ukuthi impendulo izovela ngesikhathi uma esevula umlomo wakhe. Lithi iBhayibheli lo mama wamemeza kakhulu uma uJesu ethula. But number two, lithi iBhayibheli lo sifazane kufike la khona ethi kuJesu esamemeze njalo, abafundi bathi Jesu sicela umukise lo muntu emuva uba umsindo. Ngoba uma unefaith, ifaith is too noisy. Awukwazi ukuba nefaith uphinde ube quiet. Uyabona abantu abane faith they speak, abantu abane faith they proclaim, abantu abane faith bamemezela izinto zingakabonwa, abantu abane faith lithi iBhayibheli bakhuluma bamemeze ngezinto ezingekho kube sengazathi zikhona. Because ukukholwa, umuntu okholwayo uba so noisy. So noisy. Njengoba ngimi la ngiyazi ukuthi abantu abakholwayo kumanje they are shouting for joy. They are calling their miracles, they are calling their breakthrough. Bayimemeza ngamagama ngoba ukukholwa kukumemeza izinto ezingekho kube sengazathi zikhona. Lithi iBhayibheli kwathi uma abafundi bethi uba umsindo, lithi iBhayibheli uJesu akaphendulanga lo mama, futhi akaphendulanga laba abathi akathulise lo. Lithi iBhayibheli uJesu was addressa yena wathi, kodwa kwenziwa njani uma sekunje? Umuntu angasithatha kanjani isinkwa sabantwana asinikeze izinja na? Lithi iBhayibheli wathi mayisho njalo lo mama wamemeza ngokukholwa wathi, nezinja Jesu, nezinja, nezinja zidla lokho kuwa etafuleni lamakhosi awo. Hayi, uthini lo mama? Lo mama uthi, Jesu, noma ungangibiza ngenja kodwa nginja yakho. Jesu, noma ningathiwa nginja kodwa nginelungelo lokusondela etafuleni lakho. Nginelungelo ngoba angisiyona inja kaPetro, angisiyona inja kaJohane, angisiyona inja laba bafundi, kodwa nginja yakho Jesu, nginja yakho Jesu. Lithi iBhayibheli uJesu waphendula kulo mama wathi, oh mame, angikaze ngibone ukukholwa okukhulu kangaka naka-Israyeli. Number one, ukukholwa okungekho. Number two, ukukholwa okuncane. Number three, ukukholwa okukhulu. Ukukholwa okukhulu kweqa ama-obstacles. Ukukholwa okukhulu kuthi kubekiwe imigoqo weqa. Kuthi kuthiwa ngeke uqede lo nyaka, uqede. Kuthi kuthiwa ngeke uyithole le promotion, uyithole. Kuthi kuthiwa ngeke wena uzube right financially, ube right financially. Ngoba ukukholwa okukhulu kweqa ama-obstacles. But you know, uma unokholwa okukhulu, one of the things that you need to understand ukuthi the silence of Jesus is too loud to you. Ukuthula kaJesu iwona msindo owudingayo lo. When he is quiet, he is too loud to you. So ukukholwa okukhulu. But asibuye kule ndaba le esikhuluma ngokukholwa kuyo. Now, lithi iBhayibheli uJesu wayekade eqeda ukwenza isimangaliso la khona aphakamisa ama slices ezinkwa awu 5 kanye no piece ababili bekafishe waphakamisela phezulu. Lithi iBhayibheli wayesethi, wayesekubusisa, wayesekumultiplya ukuthi abantu badle. Ngaleso sikhathi kuthiwa the whole of that region, abantu baleyo region babefuna ukumbeka inkosi uJesu ngenxa yokuthi wabanikeza ukudla. nje yepleti lokuhla lezibhayibheli babefuna ukumbeka inkosi ngenxa yokuhla uma uJesu lithi ibhayibheli wayisethi kubafundi asiwele siye ngaphesheya number one ukuwela kaJesu kuya ngaphesheya kwakugade ku-escape kukuphunyuka kukuphunyuka ekumisweni ukuthi abe yinkosi before time babefuna ukumenza abe yinkosi engakayo esiphambanweni and Jesus escaped but number two ukuthi kuJesu asiwele siye ngaphesheya wayefuna ukukhombisa kubafundi ukuthi yena unamandla phezu kwama-storms unamandla phezu kolwandle unamandla phezu kwazo zonke izinto ezingamelana nomntwana kaNkulunkulu wayefuna ukuziveza ukuthi uyikho konke kukho konke uyinkosi yamakhosi umbusi wababusi u-Alpha no-Omega wathi uJesu asiwele siye ngaphesheya ezinye zizinto engiyithanda kule chapter akasho uJesu ukuthi welani niye ngaphesheya uthi asiwele siye ngaphesheya ngamanye amagama uthi uJesu ninani sisawela ngoba sonke isikhathi uma kukhona indawo oya kuyo uma kukhona i-level oya kuyo funa ukuthi usekhona na ebukhoneni bakho asiwele siye ngaphesheya uJesu wayekhona but number two number three into uJesu ayishoyo la lithi ibhayibheli kwathi uma ethi asiwele siye ngaphesheya izinto eziwuthuka kwafanele bazenze okokuqala kwafanele balikholwa izwi lakhe ngoba uyena owazi ngaphesheya obuyiwa kulo uyena owazi ngaphesheya obuyiwa kulo uma ethi asiwele kholwa 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 izwi lakhe uyabona enye izinto eyayingabaqeda phakathi olwandle bengakafiki ngaphesheya ukungalikholwa izwi likaNkulunkulu khona amazwi esikhulume ngawo last week uma sikhuluma ngoJesu la ikhuluma khona ethi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini nocele nikuthandayo nikwenzele kholwa yizwe lakhe uPetro ngelinye ilanga lithi iBhayibheli wathi uJesu mayethi asiqhubekelene ekujuleni kuMatthew chapter 4 lithi iBhayibheli wathi uPetro sishikile ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho kodwa ngenxa yezwi lakho siyawela sizoqhubekela ekujuleni kholwa yizwi likaNkulunkulu bakufanele nje bakholwe ukuthi baya ngaphesheya but enye izinto esiyithola la besawela besaya ngaphesheya iBhayibheli likhombisa ukuthi uJesu walala uJesu walala uyabona ke bazalwane lento yokulala kaJesu iyona ekuyiyona engisabisayo ukuthi uJesu ngaba naye kodwa alale ekhona babe neshwa elishwabeneyo lapha lokuba noJesu kodwa alale indlela isaqhubeka ngoba uma indlela isaqhubeka nqaba ukuthi uJesu wakho alale lithi iBhayibheli walala uJesu basebenzisa i-experience yabo wasebenzisa amandla abo phela abaningi babo babe ngabadobe oPetro babizwa bedoba babe ne-experience olwandle babe ne-experience yemikhumbi babe ne-experience yezinto abahlangana nazo kodwa kwacaca ukuthi lesi storm ababhekene kanye naso asiwadingi amandla abo singaphezulu kwamandla abo singaphezulu kolwazi lwabo singaphezulu kwa-experience yabo singaphezulu kolwazi abanalo lesi storm ngoba khona kufanele uwafunde ama-storms kukhona amanye ama-storms ongakwazi ukuhamba ubhekane nawo ngosizo lukamoya ongcwele ngosizo lwezwi ngosizo lukaJesu empilweni yakho kodwa khona amanye ama-storms okungadingeki ipresence yakhe okudingeka igunya lakhe namandla akhe kwaleso storm. Lithi iBhayibheli bazama behluleka. But amazwi ababekayo. Oh Jesus, amazwi abasho. But God walala sibhubha na. Ngamanye amagama 17 abasaziboni befa. Basibona sebebhubha. Yini ukubhubha? Ukubhubha ukufa kwaphakade emva kokufa. Ngoba uma ungenakho ukukholwa ugcina ubona isiphetho esibi. Ibisekhona ithuba lokuthi singashintsha isimo sakho. Uphila esiphethweni esibi. Kodwa ibisekhona opportunity yokuthi uJesu sengasishintsha isimo sakho. Liki iBhayibheli bathi walala sibhubha na. Wayeseyavuka uJesu. Wamemeza kwaba kanye la magama awu-2. Peace be still. Thula uthi du. Hey, kodwa ngimemeza ekhaya lakho kuwo lonke uhlobo lwama-storms. Thula uthi du. Glory to Jesus. Kodwa ngimemeze kuleso storm esiphefu kwabantu, esihlupha, esihlupha ngabantwana bakho. Thula uthi du. Kodwa ngimemeze phezu kwe-storm esibhekene neemali zakho. Thula uthi du. Ake simemeze sonke. Hey, hallelujah. Ake sifuse uJesu okwazi ukumemeza phezu kwama-storms athi thula uthi du. Sathula i-storm. Sathula safa. Lithi iBhayibheli lesiNgisi. Lithi then the storm died down. I-storm safa. Ngoba lesi storm esihlule wena namandla akho ne-experience sakho. UJesu ukwazi ukukhuluma izwi libe linye. I-storm sife. The storm died down. The storm died down. Lithi iBhayibheli wayesebabuza ukuthi kuphi ukukholwa wenu. Nazi izinto ezimangalisayo engizithole kulesi script. Number one, kholwa izwi lakhe. Kholwa akushilona. But number two, kholwa ubukhona bakhe. Angazi ukuthi babecabangani laba abafundi. Babecabanga ukuthi uJesu wayezocwila nomkhumbi. Wawungacwila kanjani nomkhumbi noJesekho. Lize lithi iBhayibheli. Amanzi ayeseqala ukugcwala kodwa uJesu wayelele. Akekho ke bantwana bemkhosi umuntu ongalala amanzi egcwele. Kusho ukuthi amanzi ayethi uma efika agudle ngapha kaJesu, agudle ngapha kaJesu. Ayehlupha bona kodwa ayengamhluphi uJesu. Oh, hallelujah. Ayehlupha bona kodwa engamhluphi uJesu. Then it's very, very important. Ukuthi ungacabanga ukuthi isimo sakho lesi esikuqinisayo, lesi esikuhluphayo, sesingaphezu kaJesu. Usengaphezu kwesimo sakho, ungaphezu kwenkinga zakho, ungaphezu kokufa okuhlaselayo, ungaphezu kokulamba, ungaphezu kobunyama, ungaphezu kukaSathane, ungaphezu kwethuna, ungaphezu kwamandla obumnyama, ungaphezu komkhathi, ungaphezu kwenyuke namakhanda awu-7, ungaphezu kwabo bonke ubuthakathi kotikoloshe nazo zonke ezinye izinto. Unamandla ungaphezu kwazo zonke lezi zinto, ungaphezu kwazo zonke lezi zinto. Kholwa izwi lakhe, kodwa kholwa ubukhona bakhe. The last thing that I want to tell you about this story. Elinye ilanga I heard this is the story engasithatha komunye omfundisi owasikhuluma kusemshadweni. Sakhumbula umshado ayishumayela kuwo lo mfundisi. I love that pastor. Wakhuluma enye into as I close. Wakhuluma ngalabo abantu okuthiwa labantu abenza ama-bridge be-engineering, abenza ama-bridge, abe-civil engineering. Wathi uthole izinto ezimbalwa ngabantu abenza civil engineering. Uma bezokwakha i-bridge, uthi number one, i-bridge mabelakha kufanele libe i-bridge elizokwazi ukuyithwala lona, ngoba i-bridge liyasinda. Uyabona nje uma ungathi uphansi kwe-bridge liwe, liwele phezu kwakho, kungafa wena, because i-bridge liyasinda ngokwalo. But number two, what i-bridge kufanele likwazi ukubhekana nomsebenzi eliwakhelweyo. Angathi kudlula i-truck phezu kwaleli bridge bese liyafa leli bridge. Kufanele libe namandla okuthwala into eliyakhelweyo. But number three, uthi i-bridge kufanele likwazi ukubhekana nezimo ezingaziwa, unforeseen storms. Uthi i-bridge kufanele libe nalama characteristics amathathu. Number one, kufanele libe namandla okuthwalisa isindo salo. Number two, kufanele libe namandla okuthwala izinto elizakhelwe ukuyithwala. Number three, kufanele libe ready ukubhekana nazo zonke into ezizoqhamuka elingazaziyo. Now, uma usempilweni, noma usebhizinisini, noma usemndenini, noma ukuphi lapho khona, kufanele umkholwe uJesu. Kufanele kufike la khona inkolo yakhe ikwazi ukuthwala iy'nkinga ezizokwehla phezu kwakho. Ngoba umuntu uyinkinga yena uqobo. Umuntu uyinkinga yena uqobo. You know kukhona izono. UJesu uzakhulume athi zonke izono ziyafana, abesethi kodwa kukhona lesi esiqubuka kumuntu ngaphakathi. Athi lesi ke si-dangerous kakhulu ngoba sona siqubuka kuye ngaphakathi. You see, enye yezinto eyinkinga kumuntu wuye umuntu uqobo lwakhe. You need faith to carry yourself. Angeke ukwazi ukuzithwala uma ungenakho ukukholwa kokuzithwala wena. Bless the Lord. But number two, kufanele ube nokukholwa kokwazi ukuthwala izinto uNkulunkulu akubizele ukuthi uzithwale. Ngamanye amagama, abavangeli babe nokukholwa bokuvangela kusindiswa abantu. Abafundisayo babe nokukholwa ukufundisa kusuka inkungu kubantu. Abaprofethayo baprofete ngamandla nesilinganiso sesiprofetho. Yiba nokukholwa kwento oyisindiselweyo. Abasebhizinisini basebenze ibhizinisi according to uNkulunkulu lento abenzele yona. But number three, kufanele wazi ukuthi ukukholwa kwakho kufanele ukwazi ukukuthwala uma ubhekene nezimo ezingaziwa, ubhekene nezimo ezingajwayelekanga. Ukukholwa onakho kufanele kukwazi ukukuthwala. Kodwa ngibuze lo mbuzo as I pray, ukuthi uma kukhona in the scripture lithi iBhayibheli bathi mase bewela beya ngaphesheya, kwakukhona neminye imikhumbi emncane ewela kanye kuverse number 36 ewela kanye nomkhumbi uJesu ayekuwo. Umbuzo engithanda ukuzibuza wona yikuthi uma kwakunzima kangaka emkhunjini loJesu, kangakanani kule mkhumbi emncane engenayo uJesu? Izwa lisho kodwa ikhona imkhumbi eyaphahlazeka ngoba ingenaye uJesu. Ngifisa ukubuza lo mbuzo ukuthi njengoba ungilalele nje, ubani osemkhunjini wakho? Ubani osemkhunjini wakho? Ngicela ungilalele. I-degree is very good, but i-degree khona izinto engeke ikwazi ukukusave kuzo. Imali is very very good, kodwa imali khona izinto engeke ikwazi ukukusindisa kuzo. Umuntu uvelaphi? Uzalwa namashina alwayo wena. Abantu abanqoba izimpa abanebhamu, ukuthi uma sekubhekelwe nezinto bakhiphe ibhamu babhekane nabantu. Oh, haleluya. Wena ubhekane nezinto ngebhamu. kodwa nifuna ukubuza ukuthi mahluka kuhluleka lezo bhamu zakho kuhluleka lo muntu wakho kulande enyangeni nakumthakathi kuhluleka lezo zinto unobani emkhunjini wakho na uma unoJesu uyakwazi ukuvuka athulisa ifungofungo kodwa uma uJesu engekho kuyofana nakuleya mkhumbi uJesu ayengekho kuyo. Let me pray with you. Ngoba ukukholwa ukuqiniseka ngezinto ezethenjwa angingabazi ukuthi kulento oyidingayo uNkulunkulu uzokunikeza yona namhlanje. But before I come to that, uma ukhona uyazi ukuthi uJesu akekho empilweni yakho. Noma ke mhlawumbe uJesu ukhona kodwa ulele. Ayikho into ebuhlungu njengokuba noJesu alale empilweni yakho. Namhlanje ngifuna usho ukuthi Nkosi vuka. Vuka Nkosi uJesu, vuka Nkosi. Oh, abakaza cha. Vuka Nkosi uJesu. Likhandele bosaya. Vuka Nkosi uJesu empilweni. Vuka emndenini wami. Vuka Nkosi ebusinessini lami. In this time la khona economy shona phansi. In this time la khona izinto zingahlangani. Kodwa vusa uJesu ngoba kweyakho impilo. Kuzokwenzeka izinto ezihlukile kunalezi ezenzeka ngaphandle kwempilo yakho. Ifisa ukuthi sithandaze kanye nawe uthi Nkosi uJesu ngene empilweni yami. Nkosi uJesu vuka empilweni yami. Nkosi uJesu isindise. Nkosi uJesu ikhulule egameni likaJesu. Amen. Ngiyakholwa umthandazo lo mthandazo omfishane usuphumile kumnyameni wangena ekukhanyeni. Amandla kaNkulunkulu akwenzele izinto ezinkulu. Uma usuka lapho siphuma la ezindlini uthola ibandla elishumayela izwi likaNkulunkulu nelifundisa ngezwi likaNkulunkulu elishumayela ngensindiso ukuthi kusindiswa khona ukuze ukhule enkosini. Uma uaround Richards Bay and eskawini ngongwelezane enseleni everywhere usithinte usithole ngoba sizokukhulisa. Uma uNkulunkulu esisiza sizoyihamba le ndlela kanye nawe. UJesu uzolokhu evukile ethulisa ivunguvungu ukuze wena ufike ekhaya. But ngifuna ukuthandaza kanye nabathi umfundisi cela ungithandazele ninezivunguvungu ezilimaza impilo yakho. Ifisa la ukhona usuku umubambe umndeni wakho. Sime simelane nalezi vunguvungu. Esimelene kanye nayo ifuna ukudestroy wena. Lezi vunguvungu ezifuna ukudestroy abantwana bakho. Lezi vunguvungu ezifuna ukudestroy impilo yakho. Bambanani ngezandla sesiyathandaza. Mongwe egameni likaJesu. Sengiyathandaza. Onke lamakhetanga obufa, onke lamakhetanga eqalekiswa, amakhetanga okulamba. Amaketanga ezifo niyawachitha. Ngegama likaJesu, receive your freedom. Yangena ukuphila kwakho. Ngegama likaJesu. Baba ngiyabonga ukuthi zonke ivunguvungu ziyathula, ziyafa. Ziyafa at the sound of the name of Jesus. Baba siyabonga ukuthi baphiliswa, bakhululwa abantwana bakho. Siyabonga ukuthi abantwana bakho baphuma kulezi zimo. Amabhizinisi abo ayaphumelela, imindeni iyaphumelela. Baba wethu oncwele emsebenzini, iy'nkinga ziyaphela. Ngegama likaJesu, emzimbeni izifo ziyaphuma, ziyathula, bayaphiliswa. Ngegama likaJesu. Thank you, Father, for all that you have done. In Jesus' name, amen. Ngifisa ukusho ke lamazwi ukuthi bazalwane, uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu aphakamise ubuso bakhe phezweni aniphe umusa nefavor kulesi sikhathi nihambe noNkulunkulu nazi ukuthi khona amanye amandla akwazi ukunqoba onke amandla omkhathi amandla abizwa ngokukholwa uma khona that is really want to send an SMS for ama prayer request ungasithinta kule short code ngoba uma singayisho inamba hayi kunga umuntu ngeke asakwazi ukuphumula ngenxa yobuningi babazalwane from everywhere. Kodwa sifumane le short code ukuze nithumele kuyo bazalwane. I will personally attend to it. The short code is 38252. 38252. Kule short code bala i prayer request izofika kimi ngizoyithanda ngizobe ngikuthandazela uNkulunkulu akubusise. Namhlanje na emini ngo 3:30 sekuntambama ngo 3:30 sobe inkonzo izobe ikhona abazalwane lapha yana ku 1KZN ku 261 ku turnaround season. Iprogram yethu sibiza nge turnaround season. Siyacela ukuthi nibheke ubize ihlobo zakho, ubize utshele zonke ihlobo zakho uma kuthi ubufisa sengazathi ungaba neposta ongayisendela abantu uma ungekho emapejini la sisendele khona le poster uyirequest noma kubani nakimi, you can request it ukuze sikwazi ukuthumelela yona ngoba mema noma ubani. I can't wait for the message to this afternoon go on KZN. UNkulunkulu ka-Atmosis kukhona lapho ku screen sakho an account number yebandla ungakwazi ukutshala kuyo imbewu, ungakwazi ukukhipha kuyo okweshumi, ungakwazi ukwenza noma yini ofuna ukwenza for uNkulunkulu. Umnikelo wokubonga, umnikelo wokukhululwa nakho yonke umthandazo, umnikelo othwele umthandazo wakho, you can send it there. But number 3 uma ngingakhuluma ngokuthi kulesi sikhathi la khona isimo sinje, isikhathi esihle sokutshala imbewu, sokutshala imbewu and sow the seed for your life ukuthi masiphuma la izinto zakho zikulungele. UNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abe nomusa kini, isandla sakhe sibe phezu kwenu, konke ukufa kuphiliswe, isibusiso nefavor kaNkulunkulu ibe phezu kwenu. Father, I thank you, I give you glory for bonke abazalwane that have attended today. I bless them, I bless their families, I bless their lives in Jesus' mighty name. I pray ukuthi impilo yabo, let it be profitable, let them have izinto ezimangalisayo in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you, God bless you. UNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenzele konke okuhle in Jesus' name.